sukum saraba isi ose ichuru mwijima uere kisaha ya gatanda tu kageza uichenda Yesu kumusaraba isi ose ichuru mwijima uere kisaha ya gatanda tu kageza uichenda
aratakara vugati eli eli Yamaje Elia Aratakara vugati Eli Eli Ati Yamaje Elia Imana ya hisani yamuteye umugongo Yesu go yaramaze kwikorera
Funguzo